I am singing Pahari. The whole world knows this note, all mountains. I am singing four style of Pahari. India, Pakistan, Arabic, Afghanistan, and Western Pahari. First, Lagi de Manwa mein chod. Because this is same tune of the mountains in the whole world. Our style. Tani da de 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 gama pa ma ge de ga ma ga de sa de ke de ta pa. This is the note of this raga. Tani da de 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 ga gama pa ma ge de ga ma ga de. Style of Afghanistan, the same raga. No, Western style, same raga. I'm singing same variation in our style. In Western. Kare gare ma gare gare ne da da pa da 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 ba gare da 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 ba. Pa ni re ma re pa ma ma re ga ga pa da da ma re da ni ni da ba re ni da na ma na na ma re pa ma ma ga ni. Again, I come back in Indo-Pakistan from the same note. Da 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 da
Love you, my love, my love.